Ero uru kamano. Mea uru luedo, mea uru luedo ki jokubek chien kocha. Kwaya, ero uru kamano. Adonjo ka kwaya were, tawacho ni karana leo manadi. Neber kabiro chon mondo amiel. Tapuko uoke umedwa muradi, achiel, ero kamano. Kwanza kabisa, to my boss, Bwana Kimani Chungwa, karibu nyumbani. This is home. My school is just 200 meters from here. It is called Nyangoma Boys Secondary School, P.O. Box 23 Bondo. You know, ngenye ajakono jinina somo Bondo ka, Nyangoma ka, ok giwingi, giwe ni piriambu, doge. Kae mane wadhiye school, tonyasaye nyalo tingimalo, makati nyalo uo kumbeka ka, inyalo uo kuwagusu, inyalo uo kunango, inyalo uo Bondo, tonyasaye tingi machopu kumintie. Doge, nikech muchungu mbeduka, ananujumbe malangata. Anujumbe malangata, kendo kabiro ka, abiro mondo achungi constituent mara, Bwana Keno Bura, odake constituency na kumiluongo ni Karen. Egimo miyana biro ka. Tomaduong mugik, wakelo pesa ni kecharambe, kisomo Ecclesiastes 10:19. Ecclesiastes 10:19 wacho niya, chiemo mamit miyo dendi bet mamor, kendo kongo miyo chunyi bet mamuol. To pesa. Hallelujah. Hallelujah. No. Ngat man gi muma, wega urupingo injili. Wega urupingo injili. Ecclesiastes 10:19 wacho niya, chiemo miyo ngat bet mamor, to kongo miyo dendi bet mamuol. Kendo pesa ema miyo gigo te timre. Matende kionge majan, to weche ni umuech. Uwinja maber. To wabiro ka kendo nikech ochanda. Nikech osiepna Mark Nyameta wachoga ni jatelo nigi singadi. Singadi? Adek. Nyakiduogi go ni jopiny erokamano, mineno biro wacho nuka. Erokamano kuom yere. Mara reyo, jatelo, nyaka duog singo. Nyako bi, obi kendo ngiyo ni gimomiyo no yere. Tich tire, donge. Tumadek, mara dek maduong mogik. Jatelo nyaka cham. Jatelo nyaka cham. Kendo kawuono kiwuok kato gonya gonya jogi maber nikech be jatelo biro ka, donge. En kawadhi to waweka. Odongi jombeka jo kanisa ka omigi majani kila ngato alot, ringo. Onge wuok ka ili dong ka. Ili dong ka. Uwija maber. Odong kose kikodong? Omiu majani kose kikomiu? Ise budho ni jogi in dege kikwanini dege. Ini dong kage jombe kage. To maduong mogik, wan ka, nikech wan ne wayiero yo mopogre matin gi kaka ji ne paro. Nikech ka kura norumo, ta nang'iyo gini mos. Tawacho ni kaka gini dhini, gini osemuoch nyithiwa. Kendo kura moro onge kendo. Kura mabiro en 2027. Tem wabro rito, kendo wabro goma na mariek. Tan kaka nagiyera lang'ata cha, be kaka kenda dhi chamo chunygi kocha. Nikech an awuod Rimba, awuod Nam, wagusu ka wachame rech sana. Onge ng'at madhi omba kucha, kenda kono wembele uka, adhi chamo chunygi kendo. Kendo ibro landa, ng'at milandro. Iwacho gane biankatano? Nyara, biankatano? Wuon nyako kobiro, tiyo gedhiang, iduoko diango? Nyare, bas, gedhi duoko, ero kamano.